of you to ask God to move nearer to you when you are in a situation that we find ourselves in. It's just your heart that is broken. It's an application enough to make God to move closer to you.
Pelo ya gago e pitlaganeng e lelang ke yone e tshwanetseng hela ka sebele gore e mogogele mo gore ngati se kgomotso mo go wena.
And this God is, does not just only move closer to those that are broken hearted, but the Bible says he also saved those whose spirit are crushed. And as our spirit are crushed by losing our father, I want to tell you, God is here with us, and he's not only here to add numbers, but he's here to save us.
Me modimo ga ra atamele hela ka re mo khutsahalong. Wa rata mela gape ka gore wa rekaela gore wa atamela bone ba dipelotse dingomogileng go tsa khomotso le kagiso mo matshelong a bone.
And if the eternal being like God can be with us to be with our broken hearts and to save our crushed spirit, what is it that can stop us to just shout praise the Lord?
Me ha ile gore modimo mothata yotlhe o ka khona gore atamela mo go kalo ya ka solo heritse. Ana go ka kganela eng ke ense se re thibelang gore re go eletse re re a o galale dueleena la modimo.
So this morning, as we are escorting the body of our father to lay him to rest, I want us to just say praise be to God. 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 Who is big enough and at the same time can make himself to be small enough to associate himself with us? This God I'm presenting to you this morning is God who is full of mercy. He does not just come to disturb you. He comes with the total package of mercy to help you or to help me.
Modimo wa pelo monela gompieko ke modimo ra maotlole botlhoko e leng gore o tla mo go wena seng go kgoreletsa mo o tla mo go wena go tsholetse morwalo wa kgomotso morwalo wa tlamelo.
And he does not only come with a big package of mercy, he also comes with all comfort. But as we are here and the Lord is with us because of our broken hearts and because our spirit are crushed because of losing our father, God is here with all comfort, and therefore we have all the reason to say, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord.
Modimo wa rona ha tlaela mo go rona ka botlolo botlhoko tla mo go rona ka khomotso ka lebeletse dipelo tsa rona tse di hutsahetseng dipelo tsa rona tse di utlwileng botlhoko me wa rata mele he gore le kanetse gore re a go galaledi yo modimo a go galaledi yo modimo khalaletso yotlhe a ye ko modimong.
And the Bible say further says he comforts and he encourages us all the time when we are thrown into all troubles.
Maybe we need to ask some tohor. Wa re khomotsa, wa re khotatsa, wa re tlamela kana kongwe lengwe e re wela mo matsenyogong ka yone.
You know, when I'm reading this text, you know, something is making me to appreciate the moment when I can be fully in troubles, because when I'll be in trouble, whether because of losing my close associates, whether of losing my mother or my father or my wife, I'm comforted because in all my troubles, there is God who will come and comfort me.
Ha ke bala temana e empa khotatso ya gore le nna na kongwe nka wela mo matshonyegong nka wela mo pitlaganong ya go latlhegelwa ke mme ke rre ke tsala ke ngwana ke mongwe yo ke moratang me ke na le tsholohelo ya gore modimo o ntsholohetse gore o tla ntlamela.
And I want to stand here and say to my Sire family, the God of all comfort is here with us.
Me ke batla go tsana go go yama mo lopeng lotlhe la rama sirekere modimo wa khomotso o lekanetse go lotlamela.
To all of us who are here, I want to say God of all mercy is with us, and therefore we have all the reason to say praise the Lord, praise the Lord.
Go rona rotlhe ba re leng ha ke batla go roa kere modimo o tletse botlolo botlhoko me he go lekane go lekane gore lekane gore re khalaletso enne go modimo.
And the text further says this God, when he has comforted us, he will go another further step to make us to go ahead and comfort others. And therefore, after we have laid our father to rest, I know there can be moment when maybe tears will be rolling down our our cheeks, and there can be moments when we maybe will be thinking bad because we have lost our father. I want us to give you also this mandate. Let's go there and comfort those that will cry beyond this day.
Rata gore ke lo khothatse ke lo re ya kere modimo le kanetse go tsamaya le rona gape sekgalanyana go tsolla a phimola dikeledi tse di geletseng kana tse di kagelelang mo marameng a mongwe le mongwe o lela mme go lekane gore mongwe le mongwe a tswelele a gomotsa yo mongwe.
We may be sitting here today and we may be not aware of what is coming tomorrow, but I want to say that whether any nature of trouble that we may encounter tomorrow, know that all of us who are here, we have been given the mandate by God the Creator, who has created the heavens and the earth, the mandate of encouraging and comforting one another. And let's go out and be one another's comfort.
Rentse ha barotle re sa itse se ka re wela motseleng go le kamoso me re na le kgwatlho ya modimo a re ba ampele a gore ke gone mongwe le mongwe wa rona a tsamaye a gomotse a kaele o mongwe mme ke lo re a kere tsamayang mme ke gone lo nne kgothatso mo go yo mongwe le yo mongwe.
As the nations that are here, as the Masires family, as the brothers and sisters from the UCCSA where we fellowship with Masires, tell me, what is it that can stop us to say, praise the Lord? Praise the Lord because you have given us a man of Masires status, a man who was so big and at the same time so ordinary to enjoy life with everyone.
Re le ditshaba tshaba tsotlhe ba re putegileng hano re le lopa la ra Masire le re le kereke ya UCCSA a kolo lo tlhalosa gore ke eng se se ka re itsang go goeletsa ko modimo re re khalalelo e go modimo khalalelo e a ko go wena go bana ko wena modimo hela o re kaelang o re go motsang kana ko lenako o no re neela senatla wa re neela ra rona o re kaetseng go go tshelela ka boingotlo jo bo hapegileng jwa simodimo.
It is painful to lose a hero like Sekitumile Masire. It is painful to lose a father in the nature of Sekitumile Masire, but that does not put full stop to help to us for open our mouths and say, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. We have been given a hero. We have been given a father. We have been given a simple man who can come on Sunday in and out and sit in a pew and do the ordinary things that every member of the church can do. And therefore, we have the reason. Praise the Lord. Help me. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. We have been given such a nice human being that though he was so big in status, but he was also simple to be a common human being that can even associate with me and with everybody else.
Me go tshwanetse gore go eletse ko modimo re re tlotlo go modimo ka neo yo re neile nyone motlhanka wa gago o go diretseng ka bonolo ka boinelo o tla mo tirelo moso le moso wa tshipi go tla go tlotla go tla go obamela a tshwana le mongwe le mongwe wa rona go tshwanetse ditsala go elang le rona re re kgalalelo go modimo kgalalelo go modimo modimo o re diretse mo gontle.
Guys, I'm presenting to you the God of all mercy, the God of all comfort. And because of this God, who is the Father of all mercies and all comfort, I am saying we have the reason to say, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord.
Praise the Lord.
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. My sermon is over. But I'm very sorry. My sermon is not over, but I'm just stopping for the sake of you. May God bless us all. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord.
Kitala ke khauso ko kerekeng. Meto tagana tira ba ruti ga isi hele. Jaano ruti utla heta tswelela ka kwa. Thank you, Maruti, for the sermon, nonetheless. I want to invite Clap and Tap to render your item. And after that, I will just make a couple of announcements that we need to hear so that we can proceed to the burial site. Clap and Tap, please. Clap and Tap, we are going to proceed to the burial site. I just want to make a couple of announcements while the BDF and Baruti Barona take their positions for the next procession, to just indicate that we humbly request cooperation for the fact of limited space at the burial site. We are told it can accommodate only 200 people. The request humbly is that the family will depart with Herre, followed by His Excellency the President Warona and the VP, His Honor the VP, His Majesty the King, Leme Makosi, President Mugabe, and Deputy President Ramaphosa, in that order, because the officers wanted to know the exact order. Their Excellencies, former presidents, will be taken care of by shuttle. It is prepared, it is ready here. The protocol officers will indicate that. With the greatest humility, we request members of cabinet, if you don't mind, I'm told the place is just 300 meters away. If you are able to walk over, honorable ministers, this is the request that has been put here, if you don't mind. Just in the given the difficulty with the movement. The rest of the congregation, please remain here as Baholo on this side ke bone ba yang kwa. All of us must remain here, and everything will be concluded here. I thank you. I now hand over to Barutu and to the BDF for the next procession. Thank you. Ke ne ke gakolwa gore bana ha borre ba masole ba sena go ipaakanya ba tloga ba tsamaya lebe le tla letsaya dithunya tse lo dikaetseng lo sala re morago. Bana lo ka simolola go tla go tsaya dithunya.
Thank you. here with us around.
Yes, as you can see, maybe the excellencies haven't started to move,
so you are quite welcome to take your seats to rest because you will be tired for standing for too long. You could even use a bathroom break if you need to. Baholo baka ya mahasemelong kana la itapolo sala huba mauto ka hore baholo ga ba isi batswe tswentswe.
Ntse ya bokhutlong ke gakolla jalo gore tirelo tota ka kokgotleng ya go motebejana e setse itsile bokhutlong metla rena kongoleng gore so lefele gore serepa sa ga rre Masire re ragaone setlisiwe ka kwano mo motseng wa gagwe wa bofelo o tla latswa gone fa falela peng la gagwe Patrick
Motetso go ntse hela jalo me gakologela gore thulaganyo e yotlhe ya go dirwa ka tsela ya sesole kana mo goteng a military funeral kajana se ile pitlo e dirwang ke puso ba e kopanetse ba lwa pala Ramasire mme ka mabaka lone lo bala le le seng kalokalo ka kwano ga go atla batho botlhe kana ga go kitla go tla batho botlhe ba bane ba le ka kgotlenya motebejana go tla atlagela ba masika a gaufi le baeng le bala le diwa ba tlotla ke bone ba tla kgolang gore ba goroge ka kwano.
Jacob wa Patrick ke pitlo e ha perileng e tautona bobedi se ke tumile Masire a e diretsweng jalo tota go teke a se mmuso e dirilwe jalo ke puso mme se ke tumile Masire o tla ba tlotla yotlhe e heletseng e tsamaelanang le thulaganyo ya pitlo ya mohutao ke gakolole jalo gore ga o bona borre ba sesole ba ipapanne jana e tla re go ntse go tsweletse le thulaganyo yeo e le tlotla ya go fiwa mogaka go nne le mo go teng 21 gun salute.
Ke gone go thuntsha ditlhobolo e le go tlotla ene mogaka yo re tlile go mmang gompieno mme hela ga re emeng teng ko morago ga rona ke one motse wa gare la rona wa bohelo o tla ba bapisiwa le memma a rona memma ga one yo ene a re tlogetseng ka ngwaga 2013 hela gapela ga jarata ya botsadi jo ka bobedi.
Ke gona ke re Patrick re gakolole gone gore jaaka o bua memma ga one o ne a robadiwa ga ka 2013 mme a re ka yone nako eo lebitla le tota la ga rera ga one la baakanyediwa ruri mme gompieno ga go a nna le tiro epe e kalokalo ka rone e le go khurumolola hela tiro ne ntse e sale ntse e dirilwe ga go ladiwa mohumagadi wa gagwe gore e re ga nako ya ga rera ga one e tla jaaka e gorogile gompieno go be go dirwa hela thulaganyo e motlhofo jaaka re bone gompieno.
Go ntse jalo ke filwe ke boammaaruri ra rona o ne a ntse a itse ga yang go latsa tlhogo teng ka motsotso wa bofelo jaanong ke tsa gore ne e le thulaganyo e gapegileng e ne ntse e akanyeditswe ko pele gore se ka re tsatsi la bohelo go bo go nna le madiadia le dikakantsa gore go ka irwang ga se ka ga dirwaeng mme ke itumelela thata boitsholo go itlhaga jaana ja morahi otlhe o ntseng o phuthegile ka gore ba pelotelele mme o bona gore bo setse ntse bo sele mme ga gona la hele o kileng a suta ga gona o kileng a ngwena-ngwena diboitsotlhe tse ntseng di bua morahi o ntse o direditse ka matsetsela kwa magolo
ee ke gone Patrick o buile gone gore ke ga lelapeng la ga bone fela gone ga kgorong mme ke tsaya jalo ke re gongwe go ga go tla go fetoga go nna a monument ka gore go mo tseleng fela e leng gore mongwe le mongwe o fetang a tsamaya mo tseleng kana a tsamaya mo kgotleng ya go mo tebejana mo kanye o tla nna le sebaka sa go bona bagaka ba lehatshe leno re ragaone gone fa a letseng teng le mme mmagaone ba ba diretseng lehatshe leno gongwe ka bokgabane Patrick o ka nnang kola gongwe tsone dingwaga tse e leng gore ba ne ba supa boineelo ba direla lehatshe la Botswana
boammaaruri kana o tla gakologela gore gongwe ebile ke boela mo go yone ya gore lehelo le e ka nna a monument boammaaruri ke gore yaka ga o tlhalosa ga le mo teng ga jarata ya bone kana ya lelwapa la bone ke ga pele ga lelwapa ga tseleng ga morahi o tlhe o hetang teng mare bone tse dingwe ditiragalo re tla nna ntse re ba ba tswana mo dinakong gore go tsamaya-tsamaya jang thulaganyo yotlhe ya phitlho re tlebe re batsisa ka tlhamalelo go tswa mo kanya
o gakolotse sentle gone jalo Patrick le nna ke gakolola jalo ke re ga se go sola ope ga gona mannoka kwano ke bonnogela jo bonyenyane jaaka re tlhalosa ke mo lapeng mme go tla letlelelwa batho ba sekae fela gongwe ba yang ba tlotla ke bane ba tla nnang le sebaka sa go atomela one motso wa bofelo wa bagaka ba lehatshe leno mme ka jalo go gakololwa jalo gore botlhe ba ba neng ba tshologile phitlhoe ba sale gone ko kgotleng ka re tota bonno ga boyo ka kwano
ke sebaka se sentle thata ke yaka gane re utlwa motlotle ge tautona a gakologelwa mogaka yo re tlile go mmaaga yo le dingwe dikgang tse neng tse re sa di itse ke filwe tse di akaretsang le gone gore tautona wa pele ra e tshwere masire o kile a wa mo pitseng ya sesole ke dikgang tse ke dinyao mme ke dikgang tse neng gongwe re se ke tla re di utlwa ga nne re se ka kwano jaanong ko re kgona go bona gore le ga re ntse re hutsagetse mme go na le dingwe tse dintle tse di monate tse re tla re di utlwa re ba re tshega re lebala le gore re mo lesong
ebile ga o bua jalo ka mafoko a ga tautona o buile magoko a le mantsi a bo a tlhalosetsa setšhaba gore ke mogopolo o gongwe o neng o nankola jalo ke rekola na ntsa wa kantse ke mogopolone gore o tla diragala mo bogautshwaneng o tlhalositse jalo gore ba setse ba ntse ba sekaseka gore tlotla ka enelwang gongwe ka go kamahelwa mangwe a kgethegile mo lehatsheng leno go tla kgethiwa mafebafe like I'm saying le gone ga tota it's going to be monumental its own way
boammaaruri ke lehelo la ditso le dikokomane tsa rona mo dingwagangwageng tse di tlang ba tla nna ba heta jaana ba bona ga batsadi ba lehatshe le ba robetseng teng